GHAMRO kura mu kɔ kura po wɛse wɔnyi sika ma me GHAMRO kura me kɔ GHAMRO da me kagye sika sɛsiɛsi wɛse wɔn mɔ nyɛ me ti me nyi sika wɔ GHAMRO
yɛ mɔ nyɛm
I'm telling you nti sɛ wɔ tɛ me wɔ tɛ ma na me kan
GHAMRO sɛ deɛ
wɛse wɔn mɔ nyɛm sɛsiɛsi wɔn mɔ me hwɛ
Hey.
I'm telling you, GHAMRO.
Nti, when you be beyond free GHAMRO order.
Was oh, I shall see be no, but my kaji be 6 years in. Me call recently that my kaji was so. I mean, one bomb you mean see, cause no, me one of my sisters catch me. My uncle my mum says 7. Ayo, nti kabi se, me kabi se me the was there. Oh. One morning, so I even called somebody that I know that she can stand for me. Okay, also they told her the same thing there. One morning, so I don't have any money.
OPD, MC issue, we need to follow it up.
Now, wow.
Yeah, because there is a song that
I am dropping in your hand.